olemekezeka amayi ndi abambo. Ine ndine Crown Prince Ndala Chimbalanga kuchokera Central Region. Ndiye ine ndabwera ndi mau ufuna kuti ndiime timafumu pofuna kualimbikitsa ndi kuwakumbutsa za nyumba ya miyambo ndi chikhalidwe. Nyumba ya miyambo ndi chikhalidwe yomwe ili nyumba ya fuko la Yao. Nyumba imeneyi ndi yokhale imene ingathe kubwezeretsa ulemu wa mafumu. Ulemu wa mafumu ubwelele kodi ungabwelele bwanji? Inde kodi ndi chifukwa chiyani timafuna kuti nyumba ya miyambo itabwelela? Chifukwa ife Amalawi ndiyo anthu amene timalemekeza chikhalidwe ndi miyambo. Ndiye sitingalemekeze chikhalidwe, sitingazimenye pa mtima kuti ife timalemekeza chikhalidwe ndi miyambo ngati mdziko lathuli tilibe nyumba ya miyambo ndi chikhalidwe. Ndipo pakali pano ndimafunitsitsa ine kuti ndiyime ndi mafumu ose afuko la Yao, mafumu achingoni, mafumu achisena,